Twende tu. Zunguka tu, zunguka tu. Zunguka tu. Next. Usishike kiti. Usishike kiti. Find a seat. Thank you so much, sir. Godfather. Take your godfather. Thank you.